Sherry, go vendredi, go zojana, go na Claude, go mon ami, tujana, mujana.
Tumazimisi
cha tutawana, tuwakumbu na nye channel Claude, hanyuma tuzo gani ira.
Hari wina shaka kumgira, bzambu waiko misi heje.
Ibiki.
Hiyo, nye nye mtibu zima, yara wabaye.
Yara buzundi muna, bibigira kumuja cha kumigwe mugore wa. Umugore wa anje niwe, nivwa uviko, niyo bangi ya magogo, ngayi ujumu. Narondera ikiviriza rero sibyo nta bakobwa nanje narimbuze kari ya gatype Claude ni miburu sindaga kene ukabona mu maso yiwanje bivucamo uri kwanzanira Claude afise Patrine
oya
chewe nashaka ze Claude ari kigeme urabona kigeme arabagore bagira abatype bakuba bagenzi babo ba kigeme urabibona
tomorrow
umvendi murukundo sha mazi gihe niririsha kazige namwandike nambwe namwandike ngo chéri ngo mu mutsimi wanje ngo hari akaniwaje ka rose ngene ndakwimvamo nade kon
oya ntiwadi yakwishye ndagusaba ngikene kwishye
yakembira ngo ah ngo that's cute
babirahinetse
ifuko
ndamusoda
wanda muhe
musoda kandi abo banyura kuri mesi umviriza ka ari bujumbura uya ari kuri
6 hours later
Oh, you chat.